walikuwa na miondoko. Miondoko kabambe. And they moved in sync, synchrony. Nairobi, Northern. Nairobi Northern Choir tuko na certificate ya the best choreography. Ukija,
congratulations.
Aya, makofi.
Makofi, makofi tafadhali.
Aya. Pio